Hebu tumkaribishe ndugu yako hapa. Mtu umeshindania nyumba. Hello, radio milele, mambo vipi?